yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inomboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazi na muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tukabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho imbonerakure nyinshi zigiye gufasha abasoda b'u Burundi mu ishyamba rya Kibira, aho abanyagihugu bafise ubwoba bakabibaza ibigiye kuba kubera ukuntu imbonerakure nyinshi zageze muri komine ya Mabaye, mu gihe komine ya Mabaye imaze igihe kitari gito ivagwamo intambara zikomeye cyane ziriko zirahuza abasoda b'u Burundi ndetse n'imitwe yirwaje ibiganisho iri mu ishyamba rya Kibira. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu biriko biratera ubwoba abanyagihugu, bakavuga ko ibintu biriko birategurwa na Leta y'u Burundi bishobora kuba ari ibintu biteye ubwoba kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu. Hari amakuru menshi nyine kubateguriye kuri ibyo biriko biravugwa mu mutekano, nyine turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Hari n'andi makuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yose nyine twaye batohoreje tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu hambere washyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushyizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushyikirwa nabyo. Leta y'u Burundi byayinaniye gukora imigambi imwe imwe y'iterambere bivugwa n'umuhinga wawe. Kuri uyu wa gatatu umuhuza bikorwa w'ifata kibanza wawe ni mu Burundi yaratanze ikiganiro ku byaranguwe n'ibisata bitandukanye bikuru bikurira oni mu Burundi. Umuhinga yemeje ko Leta y'u Burundi iri mu bushobozi buke bwo gukora imigambi myinshi iterambere kubera kubura uburyo. Aranegura imishahara mibi iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'inama nyunguzamateka yemeza ati turafise ikibazo gikomeye cy'ubushobozi bukeya, niko nyine umukuru w'inama nshingamateka yemeza. Kubwo muhinga hari imigambi y'iterambere yatangiwe uburyo na ONI itariko irakorwa canke ishirwe mu ngiro. Ubu Leta itubwira iti ntitwakoze imigambi kuko nta bushobozi dufise. Njewe nagize ikibazo gikomeye cyane maze kubibona. Mushaka incabwenge zivuye inyuma y'igihugu ziza ngaha canke mushaka ko tubafasha kugarukana incabwenge z'abarundi ziba hanze y'igihugu? Barahari benshi cyane kandi bahunze igihugu, benshi bakaba baragiye kubera imvo za politike, abandi bakaba baragiye kubera umushahara muto nguri hangaha mu gihugu cy'u Burundi. Niko umutegetsi wabone yashikirije akavuga ko ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje. Uwo muhinga yemeza ko abantu bategerezwa kukibaza imvo ziri inyuma yuko kuba nta ncabwenge z'abarundi ziguma zija hanze y'igihugu cy'u Burundi. Benshi nyine bibaza impamvu ncabwenge z'u Burundi zigumya zijabuka igihugu zikajya gukorera hanze y'igihugu. Aha ikibazo cyo gihari kituzokora ibyo dukurikirana ubwenge abantu kandi karabivuze ariko hadatorewe umuti ikibazo cy'imishahara ndafise ubwoba ko nabo tuzoba twigishije bazoduca mu myanya y'intoki. Niko yabandanije avuga akavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera umushahara muto, ariyo mpamvu nyine n'ibigisha n'abandi bazabaca mu myanya y'intoki bakajya gukorera mu bindi bihugu aho babona umushahara uhagije. Umuhuzabikorwa w'imfata kibanza wawe ni mu Burundi arababazwa n'uko incabwenge nyinshi z'abarundi zitagaruka gukorera igihugu cyazo mu gihe abandi bariko barakoresha ubumenyi bwazo. Hariho abantu bigishijwe n'u Burundi, njewe nkorera ONI narakoze mu bihugu byose, narahuye n'abarundi bashoboye cyane ariko badashobora gutaha mu gihugu. Icyo ni ikibazo turiko turavugana na Leta y'u Burundi, ariko niyo kandi itegerezwa kutubwira ibisata ikeneyemo abo bantu. Niko nyine uwo muhinga wabone yemeje akavuga ko Leta ariyo igomba gutanga ibisata bikeneyemo abo bantu b'abahinga bakomeye cyane. Abategetsi b'u Burundi barabyemeza. Iyo myitwarariko ubuserukira ONI mu Burundi ayisangiye n'abategetsi batari bake. Turafise ikibazo gikomeye cy'incabwenge. Twarabibonye ubuheruka turiko turategura amafaranga Leta izokoresha muri 2023 na gatatu gushika 2024 haribonekeje ibihengeri byinshi ariko twari twegeranije abahinga mu gisata cyo gutegura imigambi bivanye n'uburyo kugira ngo dushobore gushika ku gikorwa gikozwe neza ariko abahinga babishoboye bari bake cyane niko yatangaje ku munsi wa kabiri mu gihe umushiranganje w'ikigega cya leta ariko arerekana ibyaranguwe mu mezi atatu imbere y'inama nshingamateka yanagaragaje umubabaro ati njewe ndibaza uko ibintu byifashe mu bisata bitandukanye nimba hose bimeze uko twamwe twiteze ugucererwa mu gutanga ibyegeranyo ubuheruka sendika y'abaganga b'Abarundi yarababajwe n'ukuntu abaganga b'Abarundi baguma baja mu bindi bihugu bavuga ko umushahara muto ariyo ntandaro yabyo ugamakuru dufise abaganga barenga ibihumbi bibiri b'Abarundi baramaze kuja gukorera mu Rwanda na Kenya kuva muri 2014 kubera ukuntu mu Burundi umushahara ari muto cyane amakuru yacu tabandanize mu ntara ya Rumonge aho tugiye kuraba ku makuru arabana n'ubutungane aho ihagarikwa n'ipfungwa ry'umukuru wa sentare nkuru y'intara nyine byabaye ibintu bikomeye cyane kubera ukuntu yahagaritswe yagezwe amakosa atandukanye Gaspari Nahayo yarungiswe mu ibohero rikuru rya Bururi umanuko kuri uyu wa kane ku mugoroba mu byo yagirizwa harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ubwo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi wa mukozi wa leta ahagaritswe n'igipolisi cyo mu Rumonge yahagaritswe mu gitondo cy'uwa kane Gaspari Nahayo yahagaritswe ku mutahe w'umushirizamanza yegamiye sentare isubiramo imanza ya Bururi mu byo yagirizwa harimo kunyuruza ibitenge byari byafashwe mu ntumbero yo kugwanya urudandazwa rwa magendo rw'ibitenge rukorwa hagati y'u Burundi na Congo na cane cane no guhungabanya umutekano w'igihugu gaciye arungikwa mu ibohero rikuru rya Bururi inyuma yo kumvirizwa n'umushirizamanza wa Republika yegamiye sentare isubiramo ya Bururi ku bw'igipolisi nyine cyaduhaye amakuru mu ntango zirindwi abacamanza bandi bane bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega umugwa mukuru wa politiki harimo uyirongoye barahagaritswe baranapfungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega gushika kuri uyu wa kane mu gitondo baciye barungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura umugwa mukuru w'ubudandaje yitwa Mpimba kuri uyu wa 26 ngitugudu kugira ngo begere sentare igwanya ibiturire ari nayo izowumviriza ariko nyine bakumvirwa ku byaha bitandukanye bakoze abacamanza besho hagati hashira ubuseruko no mu bumanuko bushira uburengero barahagaritswe muri aya mezi aheze kumvo nk'izo nyine umukuru w'igihugu ndayishimiye aheruka kwemeza ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo arwane n'abacamanza barya ibiturire kuko biramaze kuba ibintu bikomeye cyane kandi biramaze kuba ibintu biteye isoni kuko abacamanza bariko bararya ibiturire ku rugero rutarigera rubaho ariyo mpamvu nyine umukuru w'igihugu avuga ko agiye guhagurukira icyo kibazo nyine cy'abacamanza barya ibiturire ariko nyine kibabaje nuko amajambo nka yose ashikiriza birangira nta na kimwe kigiye mu ngiro kuko yamwe avuga ko mu gihugu cy'u Burundi harimo ikibazo cy'ubutunga ariko nta nyishu n'imwe arigera atora kugira ngo abacamanza bahagarike kurya ibiturire turikiri ngaho mu Rumonge abantu batatu bagirizwa kwica barapfunzwe abagabo babiri n'umukenyezi umwe bikekwa kuba barishe umuntu barahagaritswe mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana rishira wa mbere ku mutumba gihwanya muri komine n'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'igihugu bw'amasoko mu gipolisi abagabo babiri co cimwe n'uwijwe bahoze bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe riraho nyine mu ntara ya Rumonge abo bikekwa bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi c'intara amakuru ava mu bajejwe intwaro kuri uyu mutumba yemeza ko ujishwe yatayewe amabuye mu mutwe mu gihe yariko arashwana na mugenzi we bahoranye mu ibohero bariko bagwanira umukenyezi wo ku mutumba gihwanya niko isoko mu gipolisi ryatomoye Oyejwe yaciye ajanwa ku bitaro bya Rumonge aho yapfiriye amasaha make nyuma yo gushikanwayo. Igipolisi cyarahagaritse abagabo babiri bikekwa hamwe n'uwo mukenyezi. Ubw'amasoko mu ibohero rikuru rya Murembwe abo batatu bariko barakora ibintu bikomeye kandi bariko barabazwa ibyo icyatumye nyine bakora iryo bara. Ku murango bakorera mu mirima y'ibohero canke bakaragira inka z'ibohero. Ariko nta muntu n'umwe twabajije yemeza ko bari bafise ruhusha rwo kurara inyuma y'ibuhero rya Murembwe canke ko atarwo bari bafise bw'amategeko agenga amabohero abaciriwe gupfungwa imyaka myinshi bari mu guheza igihano cyabo barashobora kuronswa mu gihe bigenjeje neza uruhusha rwo gusohoka ku murango bagataha mu ijoro mu ibohero atabwoba bw'uko bahava batoroka kuko nyine babaritwaye neza. Tuvuye ngaho mu ntara ya Rumonge, amakuru yacu tabandanirize Nyanzarake aho umudereve wa musitanteri wa komine yarashe kugira ngo atere ubwoba abanyagihugu. Abanyagihugu ku mutumba bukeye muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi bariyamiriza imyifato y'unyonga imodoka ya komine aheruka gutera ubwoba imeyabaga ibiri mu kurasa amasasu. Musitanteri w'iyo komine aranagirizwa kandi gukoresha iyo modokari ku nyungu ziwe bwite. Ibyo byabaye ku munsi wa gatatu uheze umushoferi w'imodoka ya komine ya Nyanzarake yahaswe kwica abagabo babiri. Umudereve yategeretse abo bahungu babiri gupakira ibitoki muri iyo modokari ya musitanteri. Abo bahungu baranze. Umushoferi asanzwe ari umupolisi yaciye akura inkoho yiwe mu muduga acararasa kabiri mu ntumbero yo gutegeka abo bahungu babiri kwemera ibyo bategetse. Niko ababibonye biyamiriza. Amasoko yacu yemeza ko umuhindo w'iyo nkoho wateye ubwoba abanyagihugu muri ako gace bakagira ubwoba ku buryo bukomeye. Abo bahungu babiri bari kwikinga barakubaguye ku buryo bukomeye kandi buteje ubwoba. Barapakiye iyo modokari kugira ngo bakize gufa ryabo bivugwa n'abanyagihugu nyine babyiboneye. Abanyagihugu bavuga ko batakimushaka uwo nyine anyonga uwo muduga w'ikomine. Bw'amasoko mu bakozi ba leta muri komine Nyanzarake uwo mushoferi yari agiye gupakira ibitoki bya musitanteri wa komine Marigoreti Irankunda. Umusitanteri arahakana ibyo yagirizwa akavuga ko ibyo bitoki ari ibigenewe umurima wa Karorero wa komine. Abagize inama ya komine ariko bavuga ko uwo mugambi atawo bari bazi. Umupolisi yahawe akazi ko kunyonga iyo modokari asubiriye umudereve yari yirukanywe. Ni nyuma yaho ibisabiwe na musitanteri Marigoreti Irankunda yemeza ko yahoze ari umushoferi wiwe afise umugambi wo kumugandagura. Komine Nyanzarake yibonekezamwo injyane haheze amezi menshi ariko bivuye ku njyane ziri mu ishengero yosipi misioneri Nyanzarake aho nyine musitanteri wa komine asengeramwo bikavuga nyine ko ariho izo njyane zituruka. Kari kwababwiye mu ntango z'aya makuru ko imbonerakure nyinshi ziriko ziregera hafi y'ishyamba rya Kibira muri komine ya Mabayi aho zigiye nyine gufasha bagenzi bazo mu guhasha imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ishyamba rya Kibira. Imbonerakure zirenga 600 zagiye gufasha imabayi kuva ku Imana wa 22 gitukuru 2023. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe SNFD nyinshi kuva ku Imana wa 22 gitukuru 2023. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe SNFD nyinshi zirakoraniye ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara cy'ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba bw'ubwo bwinshi bw'imbonerakure. Musitanteri w'iyo komine aremeza ayo makuru akamenyesha ko baje bazanywe n'umugambwe ku butegetsi CNDD FTD. Abanyagihugu bamenyesha ko izo mbonerakure zose zavuye mu ntara nshasha ya Bujumbura igizwe na Cibitoki, Bujumbura Bubanza na Bujumbura Mairie. Bacumbitse kuva ku mugoroba w'uyu w'Imana ku mugoroba ku kigo cy'imyuga cya Kiriba ku mugwa mukuru wa komine Mabayi aho bacumbitse mu bisirasi 8 by'amashuri. Igikorwa cyabo ku bw'isoko mu by'umutekano atashatse ko amazina yiwe amenyekana ni ugufasha bagenzi babo b'Imabayi kuko bobo ku bw'iryo soko nyine badashoboye intambara kandi badashobora gukora ibitero ku rubuga kugira ngo bagwanye umwansi banamutsinde. Ubw'isoko mu gisirikare riri aho nyine izo mbonerakure ziravuga amajambo mabi abiba urwanko agatera n'ubwoba batavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Rwaje ngaha kugira ngo duhe igigwa izi mbonerakure z'Imabayi mu kiringo c'indwi zibiri kugira ngo bashobore guhangana n'umwanzi. Intumbero yacu nk'abigisha ni ukubigisha imikenyuro ya gisirikare no gufata ibigwanisho bikigishwa urwaruka rwose rw'umugambwe w'inkona izina rihabwa umugambwe CNDD-FDD bo muri iyo komine. Niko umwigisha usha wabo nyine avuga akavuga ko baje kubaha inyigisho za gisirikare ku rutonde ko bizakorwa nk'uko abandanya tuzobandanya ibyigwa bya gisirikare mu kibira mu kiringo kitari munsi y'indwi ibyigwa bijanye n'ubuhinga bwo kugwana no kurasisa no kurashisha ibigwanisho bito bito na binini bizokwigishwa urwo rwaruka rwa Saint-Fidel rutaramenyera intambara mu ntumbero yo kwinyegeza umwanzi izo nyigisho zizotangwa mu ijuru ishikirizwa n'umwe mu mbonerakure arongoye mu rwe w'abantu 150 abashijwe kuri ibyo mustanteri mushasha wa komine mabaye Jeanne izomporera aremeza ayo makuru avuga ko ari inyigisho zo gukunda igihugu ku mbonerakure zo mu ntara nshasha ya Bujumbura kuri bagenzi babo bimabaye Umustanteri asaba abanyagihugu guma batekanye kuko ataci bazo na kimwe gihari buramatari wa cibitoci karame bizoza we ashima kutagira ico abivuze ko komine mabaye ntiyatowe ko gihamana imaze amezi menshi irangwamwo umutekano muke cyane abenshi mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abajejwe intwaro harimo uwahoze ari umustanteri w'iyo komine Nikodemo ndahabonye imana bararungitswe gufungirwa mu ibohero rikuru bagirizwa gukorana n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira mu Burundi imbonerakure zirakorana n'abajejwe umutekano mu gihe baba bariko barakizura mu ijoro ku munsi wahariwe umunyamabanga ku munsi wabahariwe umunyamabanga mukuru wa SNFD Reverend Ndikuri yaheruka gushimira urwo rwaruka rwo mu mugambwe wiwe ku ntererano zarwo mu gucungera imbibi umukuru w'igihugu yarashimangije ku wa 26 nyandagaro 2023 igikorwa c'imbonerakure mu gucungera imbibi z'igihugu ciwe Evariste ndashimiye abahamagariye mbere kugwiza amahorondo yo mu ijoro akabona ko ahari Imana na Satani aba ahari hari mu gihe hari ko harahimbazwa ku nshuro y'indwi umunsi mpuzamakungu wahariwe imbonerakure umukuru w'igihugu cy'u Burundi oni n'ubumwe bwa Buraya baracafuje isura y'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi kuko banse ko Burundi buvogerwa kandi ko abarundi bagandagurwa abo birwa inkorabara na oni imbonerakure kenshi zirakorera amabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi ibyegeranyo byinshi by'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu byagiriza imbonerakure kudahanwa ku mabi zikora n'ubwo umukuru w'igihugu yemera ko zisubizwa ku murongo kandi akavuga nyine ko zakoze akazi gakomeye cyane ko gucungera imbibi z'igihugu ninga duce dusozerera amakuru ko ariko abateguriye wipfuza kuzajya bamambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico sabwa nta cindi niba utarabyanda kuri subscribe byondaho kugira ngo ukurikizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.